zambiri zikuchitika ku Malawi komanso anthu ambiri akumalankhula zolankhulanso ndikukhala zochuluka kwambiri nde lero pa Nyasa VoiceBox tabwera ndi mabwambo Agape Khombe. Agape Khombe akuwadandaulira amene wanditu ndi a Comrade Ntanyiwa amene amalankhula pa Limpopo FM kunena kuti Agape Khombe komanso abile malata akukhudzidwa pa imfa ya malemu Ralph Kasambara amene atisiya mu mzinda wa Lilongwe. Nde Comrade Ntanyiwa mudyo yawo anena kuti abile malata komanso Agape Khombe ndamene ndithu anapita ku rumu imene amagona Ralph Kasambara ndokaponyako mankhwala ozunguza bongo achama chila kuti kokeni. Nde pano Agape Khombe akufuna kukana nkhani imeneyi komanso akuachenjeza a Comrade Ntanyiwa kuti abweretse umboni Pasanathe maola 72 apobi Agape Khombewo aona chochita chifukwa chakuti Comrade Ntanyiwa akuwaonekera mbiri. Nde pano pa Nyasa VoiceBox tentimve kuti Agape Khombe akuti bwanji pankhani imene.
Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno konse kumene muli tatitikuzeni kunena kuti apire malata komanso Agape Khombe ndi amene anapita kulumu kwa akasambala kukaikako madragi amene amachedwa kokeni ndipo amene wanda amene anatumidwa ndi wankuluyo ndi masibwana awo ndi kupita kukaika kokeni ndipo chifukwa cha ndrama imene analonjeza ndi kuapasa kuti akakwanisa kukaika kokeni mamishoni awo akateka ndi ndrama zimene analandira kuchoka kwa Edward Kambanje lero apire malata komanso Agape Khombe agula magalimoto komanso ayamba kumanga nyumba posa chelo pompa mwao na akusamuka mutizisakasa timene anali nato timene amapanga renti ndalama za magazi anthu akunjoya nazo mulilongwe.
Mawa waba 14 June 2024 dadzuka ndikuva nkhani audio ngati imene mukuimvai kwa abale anga anzanga opemphera nawo ogwira nawo ntchito ndi opanga nawo business ndafuna ndidzikanire mwapaderadera pachimene apanga bambo otchedwa Ntanyiwa amene amapanga online radio. I don't know the authenticity of that radio koma anu aka amatchula kuti ndi Limpopo FM amakhala ndi programu yawo pamenepo imene amatchula kuti nkhanga zaona mu programu imeneyi amakwanitsa kuyamikira amene amusankha amakwanitsa kunyoza amene amusankha kapena apatsidwa ndi anthu ena kuti tatinyozerani awa zimenezo bambo Ntanyiwa amatha ndipo amazipanga. Ndakhala ndikumva kwa kanthawi akunyoza anthu osiyana-siyana amarangi osiyana-siyana mdziko muno kuphatikizapo ine kundinyoza kwa Ntanyiwa siku yoyamba ndikwa chingapo kwambiri koma chifukwa chakuti magnitude kukula kwa chimene afikapo tsopano I want to take serious action and serious requests should be made kwa yo Ntanyiwa muzimene anena Ntanyiwa ndimafuna choyambirira atapereka chithunzi-thunzi chakuti kokeni amene akumutchula kuti anakasidwa ku rumu ya malemu akasambala anakasidwa ndi ndani ngati anakasidwa ndine akundidziwa motani komanso china chimene ndimafuna kuti ndi unikirepo ndichoti ku lodge kumene amakhala amagona malemu kasambala ndikukhulupirira ali ndi chithunzi-thunzi cha mtundu ndi maonekedwe a anthu amene mwina iwo amakacheza nawo ngati anandionapo ine atapereka zimenezo komanso ngati anaona malata abwere poyera afotokoze ndimawapemphanso mwapadera chifukwa kuti dziko lino tonse ndife olira pakadali pano Ntanyiwa atanyamula uthenga uliwonse umene ali nawo okhudza anthu amene afa kaya ndi akasambara kaya kuphatikizaponso ngakhale vice president chifukwa ndakhalanso ndikumva kumakamba zambiri mbiri zokhudzana ndi imfa ngakhale za anthu amene afera mu ndege iwo akufuna upereka chithunzi-thunzi chosonyeza ngati mdziko muno muli zigawenga zimene zikupanga zinthu ndi mapempa mabanja ofedwa atawafusa Ntanyiwa afotokoze mwatsatane tsatane ndipo atawatsimikizira ngati ali okonzeka kuti zimene akufotokoza pa social media akhoza kuzifotokoza kubwalo lilonse zimene zingathandize ofedwa kudziwa chilungamo cha imfa zimene zachitika komanso ndiwapempha Ntanyiwa atanyamula zimene akuzidziwa pa imfa zimene akuzitchulazi kupita nazo kwa anamfedwa kuti anamfedwa awo nawo akhale omasuka adziwe chenicheni chimene chachitika ndikupempha Ntanyiwa Pasanathe 72 hours abwele poyera achitire umboni kuti zimene amanena ndi zoona ndipo aime ground yawo he should stand his ground abwele kuno kumudzi adzakumane ndi mabanja ofedwa komanso ngati nkotheka apite kwa iwo othandiza pa zamalamulo amene angaunikire bwino pakuti malegations ngati amenewo akuyenera kugwiritsidwa ntchito motani kuti chilungamo chidziwike izi atazichita Pasanathe 72 hours ndikuwapemphaso Ntanyiwa kuti ngati nkotheka akabwera kuno kumudzi andi atengere abile malata kapenaso atengere Agape Khombe pamaso pa anamalira komaso ngakhale kwa polisi chifukwa yakuti milandu ya mankhwala imene akuwatchula wani kokeni ndi mankhwala oletsedwa ngakhale atakhala kuti asangalatsa munthu kapena apha munthu sizoona kuti afike pophekesa kunyazitsa munthu otchuka ngati Ralph Kasambara ndi ulemu wawo mmene analili munthu anali minister munthu anali attorney general akumuyika pafupifupi kumutsitsa kuti akhoze kukhala kuti ndi munthu oti ankagula mankhwala ozunguza bongo ngati kokeni a polisi anatulutsa ripoti yoona kuti anapeza kuti malemu Kasambara nzimu wause mundendere anamwalira chifukwa cha nthenda ya kukwera kwa ntima imene amati BP mwachidwe timangoti BP anamwalira chifukwa cha BP sana fotokoze kuti chimene akuchipeza kuti chinakweza BP iyo ndi chani anthu ambiri mbili amakhala ndi moyo koma ali ndi BP ena atisiya ali ndi BP koma pa imfa iyi sana fotokozepo zakuti anamwalira chifukwa cha kumwa mankhwala kapena kupangidwa poison yes. Ntanyiwa akubwera with this serious allegations regardless of kuti akutchula anthu amene sana kumane nawo sindikudziwa kuti chimawalimbisa ntima chani kumangotchula anthu amatha kutchula president amatha kutchula nduna amatha kutchula aliyense amene amufunira lero chaonekeraso chophweka chifukwa anazolowera kuti amayankhula zinthu ine sindimayankha nawo Ntanyiwa akubwera poyera kunditchulira chinthu chachikulu ngati chimene choti ine I can think solo to be a drug dealer a drug plant amene ndimagulisa ma drug ndipo mwina mwa ma drug yo magasto malanga nkukhala anthu ngati akasambala kapena apo aisana ndigule ndiye ndikukawaikira kuti ziwaononge I've never been a drug I've never taken any strong drug I've never dealt with drugs Koyo amena mandidziwa I'm not anything close to the drugs. So for him to take my name and zina la amalata into his own insinuations kapena sopa zolinga zakundalezo. Pamene popo chikumuti machanga umuntu wanga banja langa pamodzi ndabwezi yanga ndiwa amena mandidziwa andira kuira kwambiri. Chito yanga ndi business yanga akuisokoneza kwambiri andisokonezera ntendere wanga at the moment ndiye ine ndinene poera pano Ntanyiwa anzao sindizisira pomwepo ndikupatsane 72 hours you meet my demands amene ndapereka 72 hours ikuyamba today pa 14 this is 11:47 kuchoka pa 11:47 am kuzafika mene 72 hours itathele trust me you are never far than mass I repeat Mr. Ntanyiwa you are never far from mass South Africa is still on earth mukamafatsa mkumanyoza anthu thinking kuti muli kutali kwambiri ku South Africa dziwani kuti galimoto kapena ndege imene munakwera pochoka ku Malawi kuno kuti mukafike ku South Africa simunakwere nokha inuyo simunakwere nokha ndipo olo mukanakaya kuti munakwera nokha sichinali chombo choti munakoza nokha amene munakwera nawo akudziwani kumene makhala transport akudziwani kumene anakakusiyani mumalipia rent inuyo mumagwira nchito kwa azongo inoyo akudziwani inoyo. Do not take it as a guarantee kuti simply because you are not within the boundary of Malawi you can just walk away with any evil you do to the people of Malawi. Ndikuchenjezana Ntanyiwa, personally ndikuchenjezani ineyo, you go to the records. I have been in Durban, I've been in South Africa, I've been in US, in Ohio. You cannot lie now in madzinena kuti muri ku Texas. You have never been in Texas. In fact, with South Africa sikunja. Kunja atu Ntanyiwa ndikudziwiseni, kunja sikufika truck. Kumene kumafika driver wa truck kuiponda kuchoka ku Malawi ukafika kumene koko ku Egypt, ku Namibia, Botswana, South Africa sikunja, kunja timoloka si. But even if munga nakala kuti you are overseas, you are not on Mars. You are not on Mars, Mr. Ntanyiwa. I give you 72 hours. Failing which, I will take you head on. You will be talking. You have never heard me talking. I don't talk. I don't talk. When time is right to act, I do act. Ntanyiwa, I'm giving you 72 hours. Don't take it for a joke. I'm serious. I've never been serious like this. Ntanyiwa, you never know me. You have never met me. You have never even rode a same car, a same bus, a same plane with me. All you know is, amena makupasira ninkaniyo, you take the names, you bring pa social media, regardless of who that person is, regardless of his family life. So today, I'm not taking it for a joke. And I'm meeting Malata. If ngati Malata is taking for a joke, I'm meeting Malata. Today I'm starting preparing a serious action against you, Mr. Ntanyiwa. Ngati mmazemba kwa anthu ena. Ngati mmazemba kwa anthu ena. It's because mwina anthu enawo ama kufunani kuti mudzabwere mule amoyo. I rest my warning. Ngati mmazemba kwa anthu ena Ntanyiwa, mmanyoza anthu, mmanyoza anthu. It's because anthu enawo ama kufunani niyo mule amoyo. In I don't care, you are alive, you are dead, I'm giving you 72 hours, you come with an apology. On this, I'm not joking. Tikale pirana abo, ndi eno jifoyoti inundine, sitina kumane, sendingate ukupe zani. Maringa diji kubiyo jani. I will make my own ways to make you feel the pain, the illegal repercussions of your careless behavior. Imene makala mugu ijita, pa imfa za antu, my serious national issues against people. Amene ena kulamulira, ena kupanga ma business yao, ndipo simusamala kuti zibala mavuto anji pa maubale yao anthu ndi anthu ena. On this one, this third time you are mentioning my name, ndaka ndiku vetsera zinthu zana, never respond. Today I needed to respond. Because moyo wa munthu, imfa ya anthu, si chinthu choti anthu ena numupangirepo maina. Ngati kandi aboma akulekelerani mwakhala mukumanyoza ngakhale kubapanga implicated anthu muifa zochiti dziko lonse likudziwa zangozi mukumatchula anthu mene mungatchulire anthu ajaka akusiyirirani kayama kuopani kayama tani ine sindikuopsezana Ntanyiwa, but I'm warning you, ndikuchenjezani, within 72 hours from now you will hear from me and Malata. Thank you.